Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereke mwebanywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misiyo se tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ko yari ko aravugwa mu gisata cha politike ku banye politike batandukanye ndetse no kubihangange bikomeye byo mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane kandi tukaza kugaruka kuri perezida Varisito Ndayishimiye. Aho hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu muri renga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize uburengero ubumanuko uburaruka ndetse n'ubuseruko abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi abari mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no ku mugabane wa Afrika hamwe kandi no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru na makuru tugiye kugaruka n'ubundi nk'uko nari mpeje kubabwira ko yari ko aravugwa mu gisata cha politike. Ubwa mbere ibibazo bikwira igihugu cyose cy'u Burundi mu mwaka w'2022 byari byaravuzwe ko ari bunyoni yabiteye. Bunyoni yarapfunzwe ntacyahindutse. Bamwe bati ni hakumwe byagenze igihe president nkuru nziza yagiriza Hussein Rajab akamuta ko amagorwa yose igihugu cyari ko kiracamwo ariko inyuma yaho apfungiwe ivyo byose ntivyahagarara. Bari baravuze ko Hussein Rajab ari wanyuruza abantu ariko inyuma yuko apfunzwe inyuruzwa ry'abantu ryarabandanije mu gihugu atacamira ndetse n'ibindi byose ariko aragirizwa birabane n'umutekano w'igihugu byose birabandanya ataje ukuri kwamye. Bunyoni nawe yapfunzwe yagirizwa kuzibira igitoro akishika mu buroko yagezeyo ariko ivy'igitoro vyarabaye akayobera abahinga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ivy'ibinyobwa vya Brarudi vyavuga yuko agiye gukoresha kugira ngo abanyagihugu bagumukane umukuru w'igihugu navyo bamwe bakabona ko ngo yari agakino ka politike president Varese Ndayishimiye ariko arakina abandi. Kuri ubu naho havugwa mu ntamatama ubujije igitoro kuza. Bamwe bati navuga ku mugaragaro tumumenye canke president yemange ko yabeshe abarundi. Kuko abashikirango nje bose bavuga ko ikibazo cikena ry'ibitoro gihagaze ku bukene bw'amafaranga mva makungu nayo Perezida Varese Ndayishimiye we yarivugiye ko hari umwe mu bantu bafise ububasha bwo ububasha budasanzwe yazibiye igitoro aravuga ko igihugu cy'u Burundi kitoro nk'amahera cishura ico gitoro gishitse mu gihugu katamahera mva makungu ahari. Bamwe bati Perezida Ndayishimiye yavuye ku muntu w'umukiza aba umwami atagira ubwami. Nicyumviro cha Franck Kaze numumenyesha makuru ari mu buhungiro agira ati ninda tibuka ukwiruhutsa kwahabaye igihe Varese Ndayishimiye ashika ku butegetsi koko yatowe nabi ivyavuye mu matora ubu bikaba bikiri mu bubati imyaka 4 inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu amakungu cane cane abarundi bari bizeye ko bazoba ko azoba kandi azokura neza gusumbya uyo yasubiriye mu isi Petero nkuru nziza ngo nubwo yerekanye ko aryohewe akitangaza ko ari samuragwa uwasogo abantu bose bibwira bati uko biri kose nta uzosubira hasi ntibikunda ariko ubu biribonekeza bamwe haragezaho bavuga bati ese iyo bimwe abirekera leta mu majambo make Varese Ndayishimiye mu gihugu cacu ngo nta nakwiye amanota ubusa kwijana ariko yoronka munsi yayo nayo kuvyo akora kuvyo avuga kuri uyu wa mbere kuvyo avuga kuri uyu wa mbere mukakara umunsi mukuru wo kwikukira wabaye nk'umunsi w'ikigandaro cyo kwikukira. Reka tubageze ko inkuru idasanzwe twafashanije na Franck Kaze umumenyesha makuru w'umurundi ari mu buhungiro ibi bikaba byaravuye ku kimenyesha makuru akaba ari ikiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi. Ati we birapfuma n'abantu yagezwe ko yishe na zina ryiwe turigera twumva mu biturire cyanke mu byo kunyuruza ubutunzi. Hati bajijwe ibibazo ku bushobozi bwa General Varese Ndayishimiye bwo kurongora igihugu abantu benshi babona ko baronse umuntu yera ngo vyari byo. Iyo shusho isizwe yakurikijwe n'amajambo adahera meza mbere meza cyane meza ku buryo amakungu yamwugururiye mbere amaboko mbere n'imiryango gutyo rero umukuru w'igihugu yaruguruye ivyo nkuru nziza yari yarashizemwo u Burundi aragira ingendo ku isi yaratumirwa mu manama yose mpuzamakungu mbere kandi yaranagenywe ko ari intwari y'urwaruka rwa Afrika nta kindi kubera imvugo yiwe ihumuriza. Vorezo ndashimiye yararonkejwe nubwo vyari mu mpapuro ifutwa ry'ibihano mu by'ubutunzi byari byarafashwe n'umwe bwa buraya mu mwaka w'2016 bivuye ku ruhagarara rwatumwe n'ikindi kiringo cyemirijwe cya gatatu cumi isi Petero nkuru nziza. Ngariko yakariye ntigata. Amakungu yahenzwe yahavuye abona ko mu nyuma ko atari ikibazo cy'umuntu ahubwo ari ikibazo cy'inyubako, kuko umukuru w'igihugu kamere kiwe nuko ari ukuvuga amajambo gusa yagumanye bwa buhinga bwo gukora bwa CDD FTD igiturire kunyuruza amatungo ya leta, amacakubiri, amajambo y'urwanko, ubwicanyi, kunyuruza abantu n'ayandi mabi arutayo. Kugira ngo kandi herekanwe ko ukudahana kubandanya umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ari igihugu, nta kindi cyari gikenewe atari uko makungu yugurura amaso, kuko mu gice cya mbere yari yahenzwe maze yanka gutanga imfashanyo yari yemeye mu mpapuro. Atamutaye na muto yukoreshejwe n'ingingo zimwe zimwe bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi bafata nk'uko ari ukwiyahura, harimo kugara imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Amafaranga y'agaciro arabura, ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku rugero rutari bwigere rubaho. Abarundi barayamaze bati uje gukira indwara arayirata. Ariko nguva Rais Ndayishimiye yama ahayagiza Eden ko igihugu nticari bwatera imbere ntarakirongora, kandi abanyagihugu ntibari bwigere bagira umunezero nk'uyo bafise kuri iyi manda yanje. Umwe mu bakurikiranira hafi harutse gutangaza ko Vice Ndayishimiye yataye umutwe ngo ni gute mu bisanzwe umuntu yokwemera ko umukuru w'igihugu atafashwe n'indwara yo mu mutwe mu gihe igihugu gisa n'icyahagaze. Kuko ubu Burundi ngo bukenye ibintu byose, nta mafaranga y'agaciro, nta mayaga nkoba mu gihugu cyose, nta bitoro. Ivyo bintu bibiri bibuze kandi atakindi kintu gihari cinjizwa hadakoreshwa amafaranga y'agaciro. Amahinguro n'inganda vyarahagaze, nta sukari. Ihinguro susumo ryatangaje ko ryananiwe, nta binyobwa vya Burundi bikiboneka, nta mwavu w'ikizungu. Abana benshi baragaritse amashuri hagati mu bibazo kukubura uko biyunguruza. Abakozi ba leta cyo kimwe nabikorera ivyabo nabo nibakija kubuzi, kuko kugifise intege zo kugenda na wundi muti uhari atari kugenda n'amaguru canke gutanga amafaranga menshi cyane mu matagisi canke amabisi apakiwe nk'indagara yitwa ko akigenda uko ashoboye. Amasoko aragaragara, ivyankenerwa nk'ibipfungurwa ntabihari, ibihari navyo bigugwa ibitagenda. Amavuriro, ibisata vyakira indembe cyane bisa n'ibitagikora. Imbere y'ivyo vyose kandi leta ihitamwo gusa niyinyegeje. Haraheza amayinga abiri umukuru w'inama nkenguza amateka yaravumye umushikiranganji ajejwe kunguruza abantu ngo siho muri mwategezwe gushinga mukanubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza. Ariko muriko mukora iki? Mutegekanya gukora iki? Kandi nkuko vyari bisa n'ivyitezwe, ivyo bibazo vyaguye ku rukuta rw'agacerere nk'uko vyabaye ku mushikiranganji wa mbere. Araheza amezi abiri yubahutse aravuga ko ata muti abona ku ngorane zihanze igihugu. Ubwowe ngo ni uwogerageza gufata isanamu yerekana ukuri kw'ivyo Abarundi babayemwo nko ku mastasiyo y'ibitoro. Hageze naho kandi ko asa n'uwemera ko igihugu kiri mu ngorane. Vareso Ndayishimiye ari warongoye abo bose baca bavuga ko ikosa ari u Rwanda. Ngo hari ukwikukira kutanezereye na gato nk'uko bitangazwa n'uyu Franck Kaze muri iki kiganiro yagiranye n'ikimenyeshamakuru SOS Media z'i Burundi. Agira ati "Niki twakwishimira tukaririmba canke tukagamba kuri uyu wa mbere mu kakaro, umunsi wahari ukwikukira kw'igihugu n'ururirimbo rwa Grand Cale. Ariko kiretse Vice Ndayishimiye n'abamwegereye gusa, umutima ntunezerewe. Ikindi kandi wohimbaza gute ukwikukira kuri ko gutera kugusiga? Ngo ni gute abanyagihugu bashonje bakoma amashi ngo barikukiye? Waririmba gute ukwikukira mu gihe umukuru w'igihugu atangisha amashikanwa mu banyagihugu bagowe? Ivyo bikibutsa ivyakorwa n'abakoloni kandi bibabaje. Zana magi, zana masoro." Nk'uko yama ngo Vice Ndayishimiye arasubira kubwira ijambo abanyagihugu, aho asubira kubasuzugura avuga ko ataco babuze kubera we ari umukiza. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye ukwikukira arasubira mu mva yiwe ngarasubira mu mva yiwe idahengeshanya gusambugwa no mukuru w'igihugu kitigeze gikena kikagira ivyago bitari bwabeho kandi bitigeze bititezwe guhagarara kubera ibikorwa bibingo bya Varisu ndayishimiye. Mwavuze ngo ukwikukira nico ciza mukeneye umunsi mukuru mwiza Neva. Mwebwe atakindi mwishimira atari kibi kibishe mwasize mu banyagihugu banyu rudende. Ngibi rero ivyatangajwe na icyumviro cya Franck Kaze nkuko tugisanga ku rubuga rwa SOS rw'ikimenyesha makuru SOS Media ziburu cyandika inkuru zibera mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu gisata cya politike cyane cyane akabagarutse ku magogwa igihugu kiriko kiracamwo aho yagarutse ku ibura ry'ibitoro amafaranga mva makungu agenda bura mu gihugu ifaranga ry'u Burundi rya marita agaciro umunsi ku yundi ukutizerwa n'amakungu byasubiriye kubera amajambo Perezida Varisu Ndayishimiye agenda aratangaza ngaho amakungu nayo yamaze kubona ko iyi ntwara ya ryogora duhure ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye agiye agaruka ko nibura ry'igitoro rigisibije ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi ritumye ubukene butera bwiyongera mu banyagihugu. Bamwe bati ubwa mbere atangura gutwara Burundi hari umwizero ko ibibazo byose Burundi bwari bufise bigiye gutorerwa inyishu hadaciye imyaka ibiri wari umushikiranganji wa mbere wiwe abarakuwe yagirizwa ayo makosa yose yari mu gihugu harimo kubura ibura ry'ibinyobwa vya Burundi ibura ry'ibitoro ibura ry'umwavu w'ikizungu ndetse n'amafaranga mpuzamakungu canke se amafaranga amahera y'agaciro yariko arabura mu gihugu bakavuga ko ari abashaka kumudodobereza kugira ngo nubundi abanyagihugu imyidogo igwire mu banyagihugu nuko bamwanke maze bamutembagaze ku butegetsi. Ubuhoho uwo yagirijwe ivyo byose yibereye mu buroko mwiborere kuri rya Gitega ngo ubati ivyabuze rwose ashaka uwundi atako amakosa igihugu kiriko kiracamwa. Mu minsi iheze Perezida Varisu Ndayishimiye ubwo yarivugiye ko hari umwe mu bategetsi yabuje ko igitoro kiza bamwe bati navyemange ku magaragaro isi yose ibimenye uwo muntu amenyekane uwo ariko arateza abarundi akaga nkaka kose nawe amenyekane afatwe akubitwe intahe mu gahanga. Nandi yose rero turiko turabategura ntuze gucikanwa ufyo nde subscribe canke sabone niba utari wafyo ndako kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose yo babari ngamu gihugu c'u Burundi bakurikirana makuru n'ibiganiro vyacu abari hanze y'imbezi gihugu c'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ya kure kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko bari mu bambere. Nandi menshi turiko turabategura rero iyo ayarabana n'igisata cy'ubutunzi agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu igisata cya politike n'ibindi byinshi ni mukanya ntuze gucikanwa n'Umwoza TV. Imana ibahezagire mikorwa byanyu bya misiyose muri ko murakora.